I think you just shoot that bottom part down.
I don't know if I have enough ammo.
Yeah. Oh, he ain't playing. He ain't playing. He's right there. Right there. Right there. Oh, get him, guard! Ooh, Carl's got him whited.
Put him in a box.
How'd that happen?
That's what I do.
Tim's about to kill him.
Let's go, boys.
Oh, boy. There you go. Whoa, 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 wh